you must blow. Wanna take a tundu nasi, wanna call you must blow. Kwa mbende nani taikwa kuna kima kwa nundo kiswa mondo ingo.